aba konfi ya jewe nako bategura iteramo cha
Big Fizzo.
Big Fizzo ama Fizzo nawe ndamusamubona no aranyangira ko mba mushoje Fizzo turavugana Fizzo muri twese kuba kandi wakera katwese je ndamuza ari mu kwa fere mu magara makwaringo nawe ari mu peti mugabo umuntu we hicubahiro jewe no musi nkiserukiye abaririmvyi mu ntara ya Gitega nta muntu azoza kugira umuziki ngaha Gitega aza yita mu gimengana ikinogo aguyemwo ntidushobora kumwemerera ne banyuro ari kubafasha iki bari nifukuza bari nambaye tokile
aiza tv ho
yes 1 2 1 2 1 2 1 2 bakunzi ba Isaac TV Mumihingo se yisi aho muva mukagera merci ba kuvugura umazigira subscribe tarabigira nokuri utaragira sub utaragira utarababone muri Isaac TV kuri kurahomba kuko urazi kuri bigero byose byoshye araho bisanga ibintu byose bitwenza he byose 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 bisanga muri Isaac TV turabibutsa yuko tugira tutangure tuwa gutembera igihugu cyose tubere kubyiza bw'igihugu cyacu terera rero ngaho ni mero de compte iri ngaho byose byose biri ngaho kugira turonka ama déplacement nibiki bizo dufasha kubera gucacho muri rusangi so reka ndamutse umutumire witeka uno munsi mfise cyo kibaza ati aha nihe aha ni ndacari muri Kamusa motel ni ya hotel yacu iza Gitega ndabwira ati iyi hotel na n'indi bisa ngaha Gitega nimbo hari ruzozubirabe rero ndi kumwe n'umwe mu ba mu ba papa of course kwa sanze ngaha uyu rero mushaka kuba mwibaza ati ndabona bonne gouvernance eh voilà indanyene ya hagaze fresh reka nkanze mukumura mutari samta
salama Isaac
beshe shaka kuba batakuzi of course shaka twimenyekanishe ga
jewe banyita Thierry Chombos nsanzwe mpagararishira mu gyabaririmvyi mu ntara ya Gitega
amical des musiciens
di Burundi antenne Gitega
antenne Gitega mwavyumvise wavuze witwa Chombos
Chombos.
Ah, Chombos. Chombos jaje riva.
Chombos nigyo nakuze bantazira. Yego.
Nuratahura surseri izina vira.
Ah. Bo, surseri izina ariho umukinyi arakomeye cyane kera Gitega yitwa Thierry. Kamutazira Chombos nkiri umwana hama mu vyonje yaramukunda aca ari ntazira naho bivanye kuri ari umukinyi arakomeye. Yego.
Ah, Mr. Chombos. Chombo kwa hewa. Okay sawa. Chombos je muranda mwumva sana vraiment kuma WhatsApp, Facebook barampostinga sometimes ariko ampostinga bimidogera sana nkuserukiye amikale ya Gitega. Ati rero uje ga Gitega utamuciye ku mutipe ngo rwategura ivyo tegura ama evenement ibiteramo bica bipfa. Utamuciye ku yatashireza ku mukono ntikiba. Aho rero nimba tavyo warudi ndabikugiye. Chombos. Barakwidogera sana mtama. Yuko wewe uri mu bantu bonona ibiteramo cyane by'Igitega cyane ku bantu bashirinje bazabava ibujumbura urabakatira sana kubera iki
murakoze kumaze ico kibazo ndazi na je vibujumbura naho utari muri rimvi ha muntu yagukati ivyo rero kubivuga uri kurakora abantu baravuga iyo umuntu agende akugende mu rugi wawe aradodora jewe ivyo banyidogira ndabizi nabandi bagiye basanze kubimbaza jewe no musi nkiserukiye abaririmvyi mu ntara ya Gitega nta muntu azoza kugira umuziki ngaha Gitega aza yita mu gimengana ikinogo aguyemwo ntidushobora kumwemerera kunyidogira rero abanyabujumbura bashobora nyidogira mwa kunyidogira bamwe uko yaje mu ngiro ico dupfa sikindi ibujumbura ni mu gisagara kandi arakomeye abarinzi baza no baserukira igihugu cyacu niko bivuga benshi bari bujumbura hari abanyagite bacibari ariko baje ngaha anye ndashaka abana basiga bari ngaha iwacu nabo nyene bakoriko
ishatse kuvuga
baje bujumbura ntibaze baga ngo twa bujumbura ngo uje kugiye ku isene uri muri vy'Igitega tuzokuduza oya kuduza guhera ngaho nyene cyeshi cyo dupfa araza gusaba uruhusha bataduciye ko gaca kwa guverneri cyangwa kwa mustanteri ariko ndatomboye cyangwa twaratomboye ko duhuza novuga n'intwara iwacu nta ruhusha ashobora guha umuntu avuye Bujumbura twatavye tuzi icyo twabigiye si kindi nuko aradushaka umuririmvyi ari sur terre aze yakira abashitsi kandi nawe nyene avuye Bujumbura aje guca igiteramo cy'amafaranga si igiteramo cya gusa n'umuririmvyi asanze ngaha mushiremwo kugira ngo nawe nyene aronke amafaranga guza muri studio cyangwa aje kugura agapantaro naye afuremu wangine
ucombo simaje make uvuga yuko niwoza ngaha igitego tegure gitera mukore igitero ngaha igitega atamunya gitega rimwe
ntidushaka kuvyemera ntituvyemera cyane
mujaka namwe mugeko
voilà none ni mwe navuze winjiye mu kigo giye kuraba kuramutsa umwe aronye nurugo nyine urugo ramuca akakubwiye akakwacya ku ntebe nziza naba imeze nabi mugabo ntushogende uje ngaha muri hotel tugashika wicara batakwakiri uburi umusuma haya baje kuyo banyagitega
Sawa. Hariyo imyidogo imwimye hari bitemo by'abastari bakomba kumemaze kubera nga nibindi bikoro ne kara bigapfa baka imyidogo bakayita kuri wewe. Par exemple igiteramo cha BANTUBWOY kigeze kuba inigitega baza bari muri BANTUBWOY tour. Jerega ndavuga ko nyako byarabaye bara abantu baraza of course ariko bamwe biranka ko baza biranka ko buduza abantu muri rusange abantu baranka kuba benshi. Bica haraza ni igipolisi kirahagarika ibintu vyose muri ico gitaramo cya Big Fizzo cya BANTUBWOY muri rusange abantu benshi ntibabimenye ariko wise activity twarabimenye bica biravugwa yuko cyombo ari mu bantu yatumye igino gitaramo kitaba cyombo imigenderanire yawe na BANTUBWOY imeze gute hoho niwe nivyo uri mu bononye kijya gitaramo cya BANTUBWOY igitego ugo atasiyo na Big Fizzo na Big Fizzo buja ni amenye ibyabaye yabonye gusabaje barahagarika barabahagarika ibiki ntiyatawe ibyabaye ariko mu nyuma imyidogo yaje kurikira inyuma yaje igwa cyane kuri wewe nkuko nyine abivuze ati je atamunyagitega rimwo nitwovyemera kandi of course nta banyagitega bari ngaha muri kije gitaramo nta barimwo benshi kuko twabonye dabo je nimvukira ngo ariko abibujumbura batizo n'abanyabujumbura na banyagitega ariko babibujumbura nta wundi muri ivyo igitega ringa yarimo muri kije gitaramo so kuri wewe nivyo mwapfuye naba Fizzo canke hari ibintu
ico kintu urakoze cyatse wambere ukimbajije navuze kuri majura nitse beshimba ico kibazo eske je nari kono ni gitaramo gute kandi ari jewe nabahaye uruhusha buzu rusha mu ntara ari je bagiye gusaba rusha kwa mustanteri bararubima kubera ta sukuvera amikare domizio igitega bafise baza kwa guverneri barabima uruhusha eske jewe ndabasinyira ndabaha uruhusha ndabahaye uruhusha eske nari guhira nkaja kuvyugaza gute
Kiye igipolisi cyaje kubihagarika cisunze iki nimba bari bafite urwo ruhushya
okay urusha rufite rero hajyanye ibintu n'imagirira twebwe turi siritere turi ngaha anya twebwe twaravuganye nabo Fizzo yarungitse ubwa mbere je nababwiye ni kubera kimwebwe mwaje harimo umukobwa witwa Aurore avuga ngaha igitega ariko nkaba baracyamba Aurore anyumva ari umuntu yofashije abana b'igitega iwabo akaba aragomba kuba fyonda Aurore niwe Fizzo yatumye nujye mu bofre ukamarina ati mujye wijina araza bamaze kuri ruhusha muri commune no muri province barandondera ijambo namubwiye Aurore wewe uri umwana w'igitega ubuse ba sister bawe ba baby bandi nabandi yose nabaririmvye wogiyegwa gute hatemwe barimvye b'igitega iwanyu y'urusha ndaruguha ndaruguha mugabo itegeye ko ateza kuba arimwe abaririmvye b'igitega avuga ati cool turahuza bitubo biri fresh jewe cyo nakoze ndarondera mustaneri pa telefone staneri arambye ko atamwanya afisa ariko tumunyuma turabonana tubonanye mugabane namaze kugira iki twaze kuvugana nabaje basekira BANTUBWOY kurondera ikibanza igitego agiriramwe ikibanza bari bashatse cyari kibanza cha commune jewe ko twavuganye turahuze ko aje buje mu ari vy'igitega kandi bahembwa apana kwa gusa tubivuganye
niko vyagenze
oya ninjo kibazo siko vyagenze bigenze ukonye mbwa mu nyuma biko bitubikare bitubikare aye urusha baroronka konsere irataye barayitegura ikibanza kira kitu navyirutse ko wumva mbwa nageze dufite ibyo tane nababwiye mangari bikadonga ndakubahuriza ibana batutwa gitega ni mereta yawa bakana mbiye
bakwishye gute
ari uje wa muri yemera sana
bakwishye gute bazanguye ahanyeri cha kumenya inyishuro exact ma bakwishye he
jambo kaji chama nabaje hari Fizzo niho yarari Aurore niho yarari n'umudamu wa Fizzo bari kumwe je navuze nti aba abana b'igitega baje mu mupea nabazanye abateye kuri afishe mugabo ngaba anyuko twavyuvuganye na Aurore mwashye sanga Aurore yagiye je byo tuvugana gena vugana ibindi na ba Fizzo no vuka ni Fizzo sino mushavura cyane ko vyobana no kutatahura yagize gute ivyo rero twavuye gusanga tari vya tanze kwa manager wa BANTUBWOY jewe bo subi nyuma gato uruhusha bari babahaye go gushika isaha zibiri muri commune kwe hamwe vya coronavirus n'ibiki ndaba barukuru je nyakwa musanira ambiye ati mugabo kuwa rugitabonetse ipime COVID-19 amazi concern ntiba je wenda fata umwanyo ara kuri kare gasozi hariya niyo kuwa rugiri je wenda gira ndarondira kuwa ruje iraza icyo kumwe ko nirukanze gose uko je nduza gwa ari je navyirutse ko vyose ariko munyuma banca amazi ko mba mushoje Fizzo turavugana Fizzo muri twese kuba kandi wakera katwese je ndamuza ari mu kwa fere mu magara makwa ringo naho ari mu peti mugabo umuntu wo hicubahiro acho bitya ku panda panda sana mimi simchukini mzee wetu muziki tunamkubali ila agabanya kariro bamubwiye ikintu ntacha jana nacho ashaka kubwira umuntu nabi ataramwumviriza je Fizzo naramusavye mubonano numudame we tuvugane ariko wa mukobwa Aurore acagenda kuvuga ngo je ngonje guhagarika igiteramo police imaze kuza kugira security
wari ugikora iki ntagukiriye
jewe na apara kuza naze ndino ngako no mukubafasha kwesara ibintu byose ajyanye kuva umunsi umva 3 jours concert iba twagumanye na committee ya Bantuboy kuma radio Star FM nje naje kubasabira ikigano kugira ngo bivugwe HFM nije na mayinte yanje ntanawe bansubiza ndabarondera amarezo sosi igitega ndabarondera ariko akibaza kumpinduka kumwe no tanywa abarinzi agiye gusaba baza abapiti bagiye bagiye ku stage bababwira ngo uza kwisene ngo abaza kurimba neza ntituzotuzotwara muri Bantuboy ariko ivyo nibisa kugira barimbe gratuite cyo rero ndavyanga nasa caba abakonfi ya jewe nayo kubategura iteramo cha Big Fizzo ama Fizzo nawe ndamusamubona no aranyengira anyera ngo makuna hazi kumenga nyene ntacho maze minika toka fase kandi katoka nje kadogo sotse hanze suye kwinjira bajya bodyguard biwe umwacambwira ngo ya brother Samani kama ni CEO Fizzo amesema kama urudi kuingia mimi mfana cheka ndameje kwinjira ngaha we ntiho mbuza kwinjira cha na police bashavura umatwara barinzi mu ntara gitega ni yinjira pase bari barafande nyimwace kugira abantu baza kuryo gaza kugenda guteje wenda giye n'umwe ndamva ndushe kuza kuryo gwa umuntu mutareko murahuza ari ku stage ndivyo ari kuryoa mimi katoka zangu ndigira mvua mungu ewa imana ni kinyine kitu hapo mvua wa munywa cavuga ngo jewe maneno ngo satubi ngo twakoranye tubirabiroga naje satubi bana nani kyagiwe tuzi utwara mikari gitega kwa nyina satubi arungitse imvura imvura vuba kandi aho niho warunira kubonye naho nuri kwa
of course Isaac TV niyo twari turi
muri muri mimi charigira muhira sambira usikika fika police ni wasuso kwa sambiri police kashija kugaza igiteramo nasi amasimu niko nyumbani bana basi njo tongeye kama nataka hela nina ina mihira zani
nga president wa mikale nga wabafashije iki kugira igiteramo kibandaye kugiteramo kugira sambiri ni kare cyane vuma kuba star
jewe ne banyura ni kubafasha iki bari nifukuza bari nambaye tokile na mimi ndemba niruhiye kuza kuraba umuntu uri ku isene utagiho mutahuje nta kamaro cege na muhira ndirabira iyi filme ya gasore ndifurahiye ko yabaga gasore nikabona simu gwa ngo uta pose kutukugaza cyenda barungitse nkande cyenda akora cyiki police kwanza jewe erekana urupapuro gumufise karatasi ni sambire mugabo hari ikintu je nkumenyere ngaha anye nkebura ngera nkebura ba star y'ubujumba muzura bengaha anye aha rugo nti sikwinjira kugira nakivuze bagoshye kwa sambire hari ikintu je sha gusaba mu komiseri atwara ngaha anyu je jose security
cyubahiro cyawe akakunda
wala ti yamara ntazuzo kwa sambire baduhe mu commune dufashe sekitari ni igihugu kimwe atano amata n'ubuki ni gitegi wacu biraryoshe twongera amasaha kugira ngo tufurahe n'abakifu bapa bana furahe
awo mwanya exactement kuko igiteramo gina cibuka cyari gimo kajagara kirahagarara stop kabisa umwanya utari muto ariko mu macace kibandanye ruse gari guruvuye wawe
mbo oya
kugira bemerwe kandi kwandanye
cyo kintu je bantelefonye
barabonge menga isaha imwe kugira babana
orore bantelefonye ndi muhira cyane telefone komiseri nibere mu nzu kandi kubera se komiseri gute ngo chombo singi ibintu vyanyu ne kumenga ntipanze neza urucha bafise kuba acho biziko cyarambiye komiseri ntavyo ndabiziko
urabikura
ye nare ko bari banyirukanye nari kuvuga iki mugaho kubihagarika sije narungise igipolisi urusha bari bafise gwari gurukya yakirikare no ari kujya kuvugira muri mu gipolisi bari banyi bakomeni fukuza ariko nambiye nti yamara baje arabashitsi abane bacu gitega baryoherwa bikunda ndagusavye wongye ari 30 minutes ari une heure basi bagira kantu abari cy'amafaranga yabo ntibidoge
urumva urumva ko ruhusha ruru rutanze kandi Uchuzo urumva ni wa propose commissaire commissaire aravuga ati ah okay kubera bivuze wewe reka tubongere
narasavye narasavye eh hage njo gituma ahantu uri uhuza n'abategetsi bo ngaho
byiza cyane
rero barabongera imba 30 imba 45 batubana furofu 3 banafunga ibindi jewe ntumbaze n'urusaku
my god inyuma yo ngaho inyuma y'igitiramo chombo libakurondeye Chobo sima kuronde bifuzo ni akuronde cyane na yindi myidugo yabaye nyuma yajiva mu nyubako ya BANTUBWOY
bon je vraiment nta myidugo je numvise kuri BANTUBWOY mbwi myidugo maroze sosio vyaragiye ko Bujumbura utwara mikari gitega arafashe na muziki yarafatiye amaboko imugongo abafana ba BANTUBWOY bo ngaho igitega asubuye na panda ebana bambuye nyine bakakenye imisaya mugako bakenye imisaya nti wo babonye ko gihagaze bivaza ko rigenda gihagaritse oro bafize baci banyiyumvira ko ingene banyirukanye n'umwe nyabugariye ngo ni jewe abafana mugabo wotoda duhura umwe umwe ndamusigurira ingene yemeze ngwe ngo kumbe yangu najurikana sana ngo ko mukari ngo twatuzi kugo gwego rufise gaseme bana jewe rero ntwara buzi kimuntu agenda umuntu muto gabaho yega niko batugaye
Oke sawa. Reka nagushimire cyane. Utubwiye byinshi kandi utanze umuco. Kumbere na BANTUBWOY bashobora kuba bari mu rugo bariko barabiraba. Bashobora kuba batamenye neza ibyabandanyije. Ariko mu majyamaki yavuze ati n'uruhusha kugira babandanye nanjye amasaha babogere ubwaje ruvi wawe. Niko wabivuze. Mu guheraheza rero. Amikali muri rusange barimbye barayidogera. Turi tuvate amikali ku au niveau national. Baido gratis amikali nazo kumura fashu muziki amikali mbe wapi amikali na majambo gusa tushaka ubishire majambo make cyane mu gusoza ikiganiro nivyo ni mwemuko muri cyo muziki w'urundi
je amikali je ni representer gare igitega
murako murakorana nabi bujumbura akorana nabandi bose
turakorana nabi bujumbura n'izindi ntara ariko umwe saraba ahari ivyo bujumbura mba bamwidogera bakaje cyonzi cyoco abantu baravuga n'umukuru w'igihugu ari amwidogera n'amushigikira nimba bakora mwidogera hari gituma nimba ari kose yo afise na ikemure nimba naho araba ariko aramwidogera ku buryo barunka kijya kibanza sibijuye babujumbara se ni urize ariko je ngahige ni
goreka rero yuko amikale mu ntimukorana
oya turakorana mugabo ini amikale domise di Burundi antenne gitega
avuze ati amikale wa wibujumura ga telefone ati aba bari nyina savyo barekere ubereke urubunye niho bariko kubera bivuze
bimeze neza ari ibintu bikumurongo ndabarekura ariko nawe bampa iryo tegeko ari ibintu bikuri bitari kubera vye bitameze neza cyo sino barekura gashaka kandi igitege kunkura ye yo sindi muri wabandi ukoreshwa ikintu menga ni itegeko oya itegeko ni itegeko mugabo bimeze neza no bareka mugabo ari ibintu bitari ku murongo nimba zontegeka ngo abari byo vuye bujumbara bakore concert atabanye gitega barimo sinzo mwemerera cyo simva ki bujumbara umunya gitega
uramaze ku propose uramaze ku babwi barabizi
yeah je wabatwari no munsi guhera kuri member je ndarongo ya mikari imyaka hafi 5 je twatanguranye natanguye member bagitwara icyo rero je nimbere kurongora ishira hamwe narababwiye ko je sanswe ndi muririmvye ndumurimvye rero amagogo baririmvye twabona twaronka abanyabujumba dufata nabi ndayazi ya ndayazi
ati rero reka nenda bishurize ndabashubirize mu
rero
uko basubiza mu nkongoro abanya bagufashe nabi bujumbura rati reka nakwe
apari bujumbura baduze kujya bafata muri byo hagati menga ntacashoboye nico nase rero jewe unyene nserukye abari nko batandu hakanye kuririmba nimba ugira umuririmvye ukomeye Hatiza kwa muri rimvyo ngaho akwakira apara kugu muri hariya mu mwobo menga nturi kuraboneka nico rero
uharani
nico ndiko ndaharaniye ko ndu muri rimvyi ndabizi vyageze kunje kandi nakirimba cyane ko 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 mzo naona
okay sawa merci beaucoup rero ehana cyombo zereka je ndagushimira bimatwaze bitari bike abavyumvise bavyumvise eka kari nakamo go gutera abategura ibiteramo mu ntara zitandukanye bashaka kuzigitega mudaje kwa cyombo Merci
beaucoup. Ndagushimiye ko mwaje gutembera igitaro ko ari ahantu heza cyane mwaje kuva kare.
Yaga kuko nijya na.
Kabavuze nti karibu sana.
Tayinatwe muzo tukugarira ko tutabakiye.
Oya. Oye, ivyo ntibisa tonto.
Chomos. Oye, merci beaucoup rero. Jerry twa Isaac Classic. Juma Jigs behind the camera. In Isaac TV, exclusivité zose na uzi sang. Na andi osang is the news atari muri Isaac TV. Abantu turabakuramunye n'amajambura tuvyumve neza baduhu mucho. Apari ibintu vyema shortcut no. Merci beaucoup rero. Lokinene chapelale. Bye.
Isaac TV. Oh.